Zvaitongodaro, zvichidaro, zvichifamba zvakadaro. Moyo muti, unomera paunoda, unomera paunoda. Moyo muti, unomera paunoda, unomera paunoda. Love is like ting-a-ling-a-ling. Taiona vachifamba vanhu ava vari vaviri. Taivaona vaviri ava vachinanaidzana murudo.
Hey, hey, hey.